Ukuhola iqembu noma ukuqala iqembu usemusha kunobuhle kuphinde kube nobubi.
Laba abakhethayo kuba onomehlo bese bancane. Thina siyakuthokozela ngoba uma sesigcina sesibadala sonke kungasekho awomama abancane sitshala kubo. Lokho akusithokozisi.
Fanele wenze into eziright phela ezingeke zise zidicelele phansi lomsebenzi lo esiwenzayo. Ngoba ukhumbule phela khona nabazali abasuke befuna ukuletha izingane zabo ukuthi zize zizojoyina. Ende ngaleso sikhathi leso phela basuke bekuthemba abazali. Manje ngeke phela umzali elethe umntwana wakhe emlethe kuwe kanti wena wenza izinto eziphumile endleleni.
Kukhona izinto okufanele uzigweme ungasezi ukwazi ukuzenza ngokomsebenzi osukhethile nesithunzi sawo. Ngoba angeke kuthandeke ukuthi nangu mama iphethe iziko ubonakala endaweni ezingafanele ebonakala enza izinto ezikamahlazo lokho kuyasithunaza isithunzi sokuba nomehlo. Thina kuyasithokozisa ukuthi babe khona nomehlo abasebancane esizoshiya lomsebenzi ezandleni zabo abayihambile futhi le ndlela yobuntombi abayaziyo bethi mase bekudlulisela kwabanye kuyasithokozisa nalo ukubambisana nabo.
Watch Emasisweni on SABC1 coming soon, Mzansi for sure.